mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ivyiza cuno musi icigwa cacu cuno musi kivuga ngo gukunda canke kwikunda gukunda canke kwikunda dusenge uhoraho mwamushobora byose utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe nirihabye icubahiro witwa rukundo ibikorwa byawe n'urukundo kandi ni gukunda niyo mpamvu ugiye kuduhishurira n'amajambo mwami turagusabye ngo biciye mu guhumekerwa utahuze abagabo n'abagore imisore n'inkumi n'abana bato bagiye gukurikirana kino cigwa ku izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen icigwa kivuga ngo gukunda canke kwikunda gukunda canke kwikunda ano majamba abiri na majamba hambaye niho intambara ihambaye ihagaze intambara ihambaye ihagaze kugukunda canke kukwikunda uruhande rwa Yesu rurimwo abakunda atanyungu zabo barondera nkuko Yesu Kristo yadukunze Bibiliya ivuga hariya muri Yohani igice cya gatatu ku murongo wa 16 kukurukunda Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi yamara aze ahabwe ubugingo budashira mugenzi Imana yaradukunze kugeza naho yitanga ubwayo kugira ngo uwemera kwizera wese ahabwe ubugingo budashira none rero mugenzi kuno Imana yadukunze abari mu ruhande rwayo nabo nyene bahamagarwa gukunda Imana yaradukunze atakindi kintu turondera ko atari kudukiza uko niko natwe duhamagarwa kugira urukundo abenshi mwa kino gihe baja gusenga badakunze Imana ahubwo bikunze ubwabo bagenda bafise ibyo bakeneye kumuremyi abenshi basenga iyo bari mu magogwa kubwo kwikunda benshi baza gusenga kugira ngo bahunge ibyago bizohabwa banse kumva biboneka mu byahishuwe abandi nabo baza kugira ngo nabo nibaze bahombe ibyiza byasezeraniwe abera bazoboneka mu isi nshasha iyo abazanywe n'amagwara ubukene kubura abana kubura abagabo hamwe n'ibindi bibazo byo ku isi iyo Imana ibakoreye ibiboneka mu gitabo cyo mu gusubira mu byagezwe igice cya 13 ku murongo wa mbere gushikana ku murongo wa 5 kugira ngo irabe ko bayikunda ikabishura ngo rindira canke oya abenshi barabivamwo hariho n'abandi bashoboye kuronka ibyabazanye gusenga nk'akazi aba gabo hamwe n'ibindi iby'Imana baca bishyira ku ruhande iyo abiteze ijuru bigishijwe ko ritabaho ibyo kwizera barabiheba co kimwe n'abatinya kurimbuka ku isi iyo Satani aberetse ibyizigiro by'ikinyoma bakabona ko inosi izokwamuko bazopfa bibe biheze ibyavuzwe muri biriya by'urubanza atari byo bano bantu nabo nyene baca babiheba uno munsi abenshi bariko barava mu kwizera kandi kumuvuduko muremure cyane mbere hari n'abandi bagumye mu mashengero kubwo guhisha ibibi byabo ngo bifukwe no kwinjira mu mashengero gusa abandi bagumye mu mashengero kubera ari abapastoro abarimu abapadiri abashehe hamwe n'abandi mu byicaro barimo mu mashengero inyungu zabo ziva ku kwikunda abo bose tumaze kuvuga bari ku ruhande rwo kwikunda mbega wewe uri ku ruhande ugwahe yamara naho biruko abakunda Imana n'abagenzi babo barahari mu gihe abantu benshi mu gihe cyo kwa Noa bari barataye gukunda mugihe abantu bo kwa Noa bari bikunda kurugira ruhambaye imana irambarira biciye mu nyandiko ngo ariko Noa we uhoraho aramushima itanguriro igice cya gatandatu ku murongo w'umunani icyatumye imana ishima umutima wa Noa yarakunda imana Noa yarakunda imana kandi bivuye ku mutima igihe Noa imana ivuze Noa yarumva iki gihe Noa nta bibazo by'ubuzima yarafise ikintu cyose nticyahinduka nta magwara cyangwa ubukene yagira umugore yaramufise kandi n'abana yarabafise kandi n'abo bana bari bararonsa abagore babo ariko Bibiliya ivuga ngo Noa yarakunda Imana nta Kanani yo ku isi yari yiteze Noa eka mbere nta n'ijuru yari kararondera nta nubwo kwari gutinya kurimbuka ariko yarakunda Imana atakindi kintu dusabwe cyanke ngo tuyikenere ko cyanke twiteze kugirirwa duhamagarwa kumvira iby'Imana itubwira kandi tukabikora Noa imana imaze kumushima yamuhishuriye iby'umwuzure imuhamagarira kubaza ubwato ngo yitegurire umwuzure kandi aburire n'abandi bantu iyo umaze guhagarara mu ruhande rwo gukunda imana ikitegereza umutima wawe ikabona urayisenga atari bitavuye kukwikunda ariko bivuye kurukundi kundi imana imana iguhishurira amasezerano urugi guruguruka maze ugahishurirwa mu bizoba bya kazoza kugira ngo umenye koko ukuntu ushishikara gukunda imana uno munsi imana irashaka abantu bayikunda kugira ngo bame bahagaze mu ruhande rwayo mu ntambara ihambaye iri hagati y'ukuri n'ikinyoma hari ikibazo kimwe gusa mbega uremera gukunda cyanke uremera kwikunda inzira ni zibiri zonyene abantu bakunda imana bakayikunda bivuye ku mutima abo nibo bonyene bashobora guhishurirwa ibiri bwina nibo baba mu nama z'Uhoraho Yeremiya igice cya 23 ku murongo wa 18 naho atakurimbuka kw'abanyabyaha kobaho naho ataparadizo yo mu ijuru mu isi shasha twoba twiteze duhamagarirwa gukora iby'Imana ishaka ariko noneho iparadizo iriho koko turafise ibyiza twiteze koko dutekerezwa gukunda imana noneho birushirije naha ta paradizo yari kubihari twoshishikara gukunda imana noneho turayikunda ntago tuyikunda kubera yuko twiteze paradizo ahubwo paradizo ni inyungu tuzokura tutari twiteze mu gukunda imana imana yaraturemye kuva n'imana yaraturemye turi biremwa byayo ibyo byonyene birahagije kugira ngo twame tuyikunda kugira ngo twame tuyisenga kandi twame tuyihicubahiro kugira ngo twame tuyumvira dukora iby'Imana igomba buri minsi yose kubera yuko n'umuremyi wacu ikigeretse ko twari abo gupfa yaraducunguye n'ibyo nabyo n'ibintu bihambaye hari ibintu byinshi cyane mu by'ukuri bihari bikwiye ko abantu kwama twumvira Imana yamara ikigeretswe ko ni paradizo irahari intumwa Pawulo hariya mucete cya kabiri intumwa Pawulo hariya mucete cya kabiri yandikiye ab'i Tesalonike igice cya mbere uhereye ku murongo wa gatanu gushikana ku murongo w'icumi hariho ano majambo avuga ngo icyo ni kimenyetso cyo guca amateka kw'imana kugororotse intumwa Pawulo yemeza yuko guca amateka kw'imana kugororotse yewe bagenzi kuzoza ngo muze mwemerewe gushika mu bwami bw'Imana yerekana ko amateka y'Imana yendereye kugira ngo abemera kwizera bose bemererwe kwinjira mu bwami bw'Imana ubwo namwe mubabarizwa kuko ari bigororotse ku mana kwishura amarushwa abayabatera no kwishura mwebwe abayategwa kuruhukana natwe aho umwami Yesu azohishurirwa ava mwijuru azananye n'abamarayika b'ubushobozi bwiwe hagati mu muriro waka yishure guhogwa abatamenye Imana n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'umwami wacu Yesu bazohanwa niko guhona kw'ibihe bidashira kuva mu nyonga h'umwami no mu bwiza bw'ubushobozi bwiwe ahazo zira gushimira bera biwe kuri wa munsi no tangarigwa kubwa bamwizeye bose kubwa intahe twashinze muri mwebwe yemewe bagenzi intumwa Pawulo irabyemeza ngaha yuka amasezerano yose Imana yavuze rayukuri abemera kwizera bagakora iby'Imana igomba kubera urukundo arirwo rwabibateye kubera gukunda Imana na bagenzi babo banobonye ne igihe Yesu Kristo azobaje azobagororera ibyiza byasezeranye biboneka muri Bibiliya kandi abantu banka gukunda Imana ngo bemere kubaho ubuzima bwo kumvira iby'Imana ivuga bano nabo bazocirirwa kwiteka kuno niko kuri igihe Shadraka na Meshake hamwe na Abednego igihe bahamagawe ngo bafukamire igishushanyo mwami Nebukadineza yari yahagaritse bano barashobora kutubera karorero mwa kino cigwa cacu mu gihe turiko turerekana ibintu bibiri bihambaye biri mu ntambara ihambaye biriko biragwana gukunda cyanke kwikunda Shadraka na Meshake na Abednego bishura umwami Nebukadineza bati niturinda kugira icyo tukwishura kuri iryo jambo asangwa ariko bimeze Imana yacu dusabye ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda kandi ntiyobora kudukiza mu kuboko kwawe mugenzi ariko naho bitoba bityo umenye mugenzi ko tutosaba imana zawe cyanke dusenge icyo gishushanyo cinza habu wahagaritse Danieli igice cya gatatu ku murongo wa 16 gushikara ku murongo wa 18 bano basore batatu babizigiwa ku mana bari bakunda Imana ntago bari barakurikiye Imana kubera ibitangaza nta nibintu bari ntago bari barakurikiye Imana kubera imbizihe naziriya yamara basenga Imana kubwo kwizera kandi barakunda Imana ku rugero ruhambaye bari bazi yuko Imana ari Imana y'ubushobozi ubwo bushobozi irabufise bwo gukiza amagwara irabufise bwo kukuronsa umugabo irabufise bwo gukiza ingorane zose urimwo Imana irabufise ariko ntagukwiye kuyikunda kubera igiri gukorera ibyo ya bari babizi yuko Imana ishobora kubarinda itanure ry'umuriro uhinda yamara barerekana ngo naho ibyito bikora ntibashobora kwimara amaza ngo basenge igishushanyo Nebukadineza yari yahagaritse mbega ugiye gufata iyahe ngingo gukunda Imana cyanke kuyikunda Yesu yavuze ngo naje mwisi ndumuco kugira ngo abanyizera ntibazibagume mu mwiza Yohana igice cya 12 ku munongo wa 46 niwitegereze urukundo ruhambaye gumuremyi rutarimwo kwikunda intumwa Pawulo yarabivuze neza mu cete yandikiye Abafilipi igice cya 2 ku munongo wa 5 gushikana ku munongo wa 11 ahamagarira abantu nange ndaguhamagara niwitegereze urukundo rwa Yesu kuntu rungana uwo ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako yemera kwiyambika ubusa acika ubusa abantu kandi ntiyagarukije ngaho yamara afata ingingo yo kuri hanyuma y'abantu araganduka gushika ku rupfu urupfu rukabije urupfu rwo ku musaraba bagenzi nimurabe namwe Yesu yemeye gusiga icyubahiro ciwe gikomeye kubera urukunda dukunda yemera kubusa natwe mbere ntiyagarukizaho ariko aba uri hanyuma yatwe aca apfa urupfu rumaramaje urupfu rwo ku musaraba bamubambira ahantu babambira ibivume hitwa inyabihanga inyuma y'igisagara inyuma y'aho abantu baba kugira ngo acike ikivume kubwawe hamwe nanje runo rukundo rw'umuremyi yerekanye nigo rusabwa muri wewe hamwe nanje niba byitwa yuko mu ntambara ihambaye dushaka kuba mu ruhande rw'umuremyi bega ugiye gusenga Imana uyikunda mu by'ukuri kugira ngo igihe intambara ihambaye ize irangire uri mu ruhande rw'abanesheje nuko usezera ibintu byo kwikunda yamara ugakunda hari abantu benshi batanga amashikanwa mu rusengero barondera imihezagiro hari abantu benshi ibyo bakora bafasha bagenzi babo bakeneye ngo nabo nyine bazofashwe hari abantu benshi bakora hari bakora ibyiza kugira ngo barondere ibindi byiza bazogirirwa yamara iyo abantu bakoze ibyiza maze ntibabona yandi mafaranga asubirira doga mugenzi ugiye gukora ibyiza mbega ugiye gufata ingingo yo gutangura kwitondera amategeko y'Imana biragusaba gufata ingingo yo kwizera no majambo kugira ngo wemere Yesu aganze ubuzima bwawe kugira ngo runo rukundo rutagira agasembwa rwabonetse muri we rushobore kuboneka no mu buzima bwawe niba wizeye anje ngiye kukugirira isengesho ridasanzwe uhoraho mwami ushobora byose urakoze cyane kubwano majambo baze kutwigisha nuturinde kuba abantu bikunda yamara tube abantu bakunda bakunda Imana kandi bagakunda n'abagenzi bacu bakunda ibyaremwe byose kandi baba mu rukundo abo twese icyarimwe uze uduhe kuzohagarana nawe kuri wa munsi wo kunesha twicaranye n'abera bose mu bwami bwawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen mugenzi ukaba wifuza kwifatanya natwe mu rugendo turimwo rw'abakunda Imana bakitondera amategeko yayo kandi bagakunda n'abagenzi babo mu kwitondera amategeko y'Imana kubera yuko amategeko y'Imana 10 ari ku bisate bibiri by'amabuye gukunda Imana amategeko yo kugisate cya mbere no gukunda bagenzi bacu amategeko yo kugisate cya kabiri atandatu ushobora gucitwandikira kuri izi nimero zikurikira akamenyetso ko guteranya amajana 257 61 amajana 208 669 akamenyetso ko guteranya amajana 257 amajana 208 669 Yesu aguhe umugisha aguhe kwa mu mwize y'ibihe byose mwakira ijambo ry'Imana.